asengene wonke ke laphana eshakalulunye ku scratch lapha number 3 Castle Mayor asuka laphana ku 1900 meters Pelas Pablo lapha phambili Burning Man ukhona laphayana Gijima Mfana Mishra bese kuba laphana Red Mountain the Lodge Intuitive Spirit no Lady Cotton Candy njengamanje u Burning Man ukuthi ufuna ukuba leader kusukela eqaleni kuze kuyoqedwa ugijima mfana uthi ngeke kuzukubone lokho nange sondela kahle kakhulu Bellas Pub lapha endaweni yesithathu uMish lapha endaweni yesine Red Mountain endaweni yesihlanu bese umuntu uyaqhubeka lapho the Lodge Intuitive Spirit bese kuba u Lady Cotton Candy ziyahamba ke njengamanje ziyasondela Yamba laphana ku 1400 meters uhamba phambili ke laphayana u Burning Man ugijima mfana lapho hlele endaweni yesibili u Mishna laphana beno Bellas Pub laphana endaweni yesithathu nesine ulandela u Red Mountain laphana u The Lodge Lady Cotton Candy bese kwa Intuitive Spirit ugijima ngapha ngaseceleni ziyasha ziyasondela ke 800 meters njengamanje Burning Man uloke bahole njalo nje Gijima mfana endaweni yesibili uMishra endaweni yesithathu nangode sondela ukuthi endaweni yesithathu laphana uBellas Pub uMishra endaweni yesine Red Mountain laphana uThe Lodge Intuitive Spirit bese kuba uLady Cotton Candy njengamanje ziyojika ibhendi ke njengamanje sibheke konke kwehola imali yethe uBurning Man uhamba phambili elandela wena uBellas Pub laphana uMishra endaweni yesithathu Gijima mfana Red Mountain Intuitive Spirit The Lodge bese kuba uLady Cotton Candy usahamba phambili ke laphana uBurning Man uza kahle kakhulu laphana uBellas Pub bese kuba uRed Mountain laphayana endaweni esithathu njengamanje Burning Man uhamba kahle phambili Bellas Pub ibona baphume nje iqhulu uRed Mountain endaweni esithathu uMishra endaweni yesine Intuitive Spirit yasondela kodwa ngeke usaphinda ungabaze Burning Man nomuziyeni Dynamo's coming small packages bese kuba uBellas Pub Red Mountain Intuitive Spirit Mishra Gijima Mfana The Lodge Lady Cotton Candy Burning Man laphayana uthathaka laphana umjaho umuziyeni egijima laphana ekibelela lapho Glenn Cotton umqeqeshi wehashi abanika sibalo ITS SA IT and Business Solutions PTY LTD kanti futhi leli hashi laphana laphana Vancouver Drift and Morris Fontain umuziyeni Dynamo's coming small packages wawina kahle kakhulu laphana umjaho ake sibala amalansi ukuthi kulandelani 1 2 3 4 5 5-6 lands kuma kuthi uBellas Pub laphana number 4 awuphinde futhi uqhubekeke awuphinde futhi ubala amanye ayisithupha ayisikhombisa awu 8 awu 9 awu 10 kuma kuthi uRed Mountain ehamba nawe Intuitive Spirit ovala iquartet laphayana nange laphayana uGlenn Cotton awina umjako omuhle kakhulu uyalibona nje lihashi belokhu uhleli phambili nje la leader from gun to tape ubungalingabazi nje ukuthi ngempela lizowina uGlenn Cotton umqeqeshi walo laphayana ITS SA IT and Business Solutions PTY LTD abanika sibe hash lelo Vehle Post Drift and Morris Fontaine yibo ba pridivalo muziyeni Dynamo's coming small packages uJokwalo Glenn Cotton umqeqeshi walo Burning Man number 2 wawuthatha kanjalo kumlethi oqala we pick 6